Yesu niwe, 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 niwe wabikoze, byose niwe. Yesu niwe, 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 niwe wabikoze, byose niwe.
Yashize indirimbo nshya mu kanwa kanjye anyuzuza umunezero.